tikupereka moni ku dziko la Malawi lero pa 12 Sunday pa dziko lapansi pano lero ndi tsiku limene timakumbukira azimayi makolo athu ija amati tsiku la anakubala la Mother's Day. Azimayi onse amuvi OLM ndikufunirani tsiku lopambana chifukwa ndinu makolo pakati panda inu dziko kulibe. Azimayi onse aku Malawi tikupatseni moni ni mafuro abwino pa tsiku la lero pamene mukumbukira tsiku la anakubala. Ndikukhulupirira kuti ku Malawi tsiku limakhala lina koma pa dziko lapansi pano ndi lero pa 12 May. Ndiye tifunira azimayi onse happy Mother's Day pa dziko lapansi, azimayi amuvi, nzika za Malawi ndi azimayi onse a dziko lapansi, tikufunani ulemu wanu pa tsiku la lero pamene dziko lapansi lonse limakumbukira inu monga makolo anakubala. Choyambirira ndisanapite kutsogolo, ndithokoze chigawo chakumwera, ndithokoze Makamaka Blantyre kumene ine ndabadwira kwathu. Boma la Blantyre ndi boma limodzi mwele imapereka chitsanzo kutsogola dziko la Malawi chifukwa ndife amene timadziwa ufulu wa dziko. Izi ndikuyankhula chifukwa cha chikhamu cha anthu chimene chinasonkhana lero kunjamba kudzamvera msonkhano wa president akale mamupita mthalina ndi chipani chawo cha DPP. Tithokozeso Blantyre yomweyi chifukwa kunjamba komweko sabata ziwiri izi a president a dziko lino achakwera anali kumeneko ndipo Malawi anapita mwachikhamu. Zipani zambiri zakhazukira msonkhano mBlantyre palibe aliyense amagendedwa, kulasidwa, kuletsedwa kapena kupangidwa zachipongwe chifukwa boma lathu ife ndife ochenuka, boma lathu ife ndi anthu ozindikira, boma lathu ife timadziwa tanthauzo la matibati. Pachifukwa icho ine ndili onyada ngati mwana ochoka mBlantyre kuti kwathu ku Blantyre kulibe nkhanza, kulibe masankho amene kulibe chisankho, kulibe tsankho, timadziwa kuti ndife Malawi. Chimene ndifuna ndipemphe mowonjezera nchoti onse amene anapita ku misonkhano ya kaya ya boma kaya chipani cha DPP kaya chipani zanji, tikupemphanise kuti mudzichipita ku zipani zina, mudzikamva mfundo za zipanizo. Ndale za lero dziko la Malawi lasiya pa ndale zotukwanizana, pa ndale zomayang'ana nkhope, pa ndale zomayang'ana chigawo. Tili pa chigawo chomayang'ana kuti kodi awa ndi mfundo zawo zota, kodi awa mfundo zawo ndi zotani. Pamene tafika Malawi ndi pamenepo chifukwa tsopano tikuyang'ana chitukuko cha chuma, chitukuko cha dziko, chitukuko cha moyo ya Malawi. Potero silingayang'ane nkhope, tikuyene kuyang'ana mfundo ndi ndondomeko za dzipani, mfundo ndi ndondomeko za mtsogolero wa chipani kuti nza mtundu wanji. Tikaona kuti nzothandiza dziko lonse mwabulangete mwabulenjete, ndiye titsatameneyo. Tisiye zoyang'ana kuti audyeni ndi ndani, anachokera chigawo chanji, awa ndani, tidziyang'ana mfundo. Izi zimene ndimafuna ndithokoze Blantyre lero chifukwa maonetsa kuti ndi Blantyre ndife anthu ochenuka, anthu ozindikira amene timadziwa tanthauzo la ndale chifukwa chitukuko ndiko mwathumwi chidayambira mBlantyre. Potero kabula anene kuti amve kukoma ndipo apereke chitsanzo. Apa tapereke chitsanzo Blantyre ndiyo masuka, sizimene zimachita chigawo chakumwera chapakati kani kuti anthu akafuna kuti afuna kubwera kuti akaenda munsewu akatasidwe miyala magalimoto akaphwanyidwe kumene kuja ndi ndale za usavage zakalekale za chipani chimodzi. Nthaye demokrasi ino anthu achite ndibiti mtawuni, anthu aende ndipo apolisi apereke chitetezo kwa onse. Tikuthokoza na apolisi a Blantyre, tithokoza amzika za Blantyre chifukwa mukudziwa tanthauzo amatipate, mukudziwa tanthauzo a demokrasi, mukudziwanso ubwino okhalira limodzi ngati dziko. Mdziko lathu boma lathu la Blantyre lino timadziwa kuti amene athandiza kumanga site yathu ino mzinda uno si amBlantyre mukhamu, muli asena muno, muli ayawo muno, muli alomwe muno, muli atumbuka muno, muli atonga muno, muli ankhonde muno, muli anyakyusa muno, muli asena muno, mBlantyre muno, ndiponse akhazikika mBlantyre muno. Nchifukwa boma lathu lino lilibe tsankho, boma lathu lino limayang'ana chitukuko poyang'ana mtundu uliwonse. Pachifukwa ichi ndi amiki kwambiri anthu achigawo chakumwera Makamaka boma la Blantyre langa la ine. Mwanthawi zonse tabwera lero ndi ludzu la mkuntho, ludzu la mphepo ya mkuntho la Napolo, ijatimati revolutionary voice. lero ndi la mulungu la sabata kapena ndiloti la mulungu inde pa 12 May tsiku limene azimayi onse dziko lapansi akumbukira kulemekezedwa chifukwa cha ukholo wawo. Mutu wankhani walero amalawi ngonena kuti ufulu kapena mtendere kapena kumasuka simachita kupatsidwa. Ndibwerezi pamene ufulu mtendere ndi kumasuka moyomo simmapachita kupatsidwa simpatso, chifukwa ufulu umenewu aliyense amaufuna ataupanira yekha. Ndiye m'malo mwake wina kuti atenge akachita wolanda akachita wotenga. Pachingerezi tikuti freedom or independence cannot and will not be given but it must be taken. Muti watonkhani umene ulero ufulu kapena mtendere sizopatsidwa ngati mphatso, ndi zinthu zimene umayenera kutenga. Ndi dziko la Torino likuyenera kuti lidzipatse lidzimasule lokha kudzimasula kwaja nkoti amalawi ife tizitchera khutu. Lero ndi nthawi yotchera khutu ku mfundo, sina yotchera khutu kutukwana anthu andale kapena kutukwana zipani. Ndi nthawi yotchera khutu ku mfundo. Chipani chakuti chikuti bwanji ndiye nokhaso mukakhala mudzifunse mtima mukuti kodi zimene aonena awazi nzotheka? Ngati mtima wanu kuvomera kuti nzotheka, inu muchite bukanthu muthandize mfundo zimenezo. Ndiye kuti mukavotera chipani chimenecho, kavotera mtsogoleri ameneyo kuti mfundo izi mugwizana nazonse zidzaoneke. Ndi pamene tingatukulire dziko lathuli amalawi wina wake mchaka cha 2020 sinitchula dzina adandi ankhula mawu achakwera atangokhala mpampando. Adandiyankhula mawu kuti mmene achakwera lopa mpanomu bwanji usiye kuyankhula monetsa ngati kunyoza kapena kudelera boma achakwerali, chifukwa akuoneka ngati wopusa kuti sadziwa iwe ndalo madziwa kwambiri, bwanji utsike pang'ono. Ndiye ndinafunsa kuti chifukwa kuti ukuwaonetsa ngati kuti iwe sadziwa. Ndiye ndinanena kuti pamene timamenyera fulu kuti achakwera akhale pa mpando, mwina inu simukudziwa sitidamenye chifukwa cha achakwera. Koma timadana ndi ndondomeko ndi mfundo zimene zilipo mboma limene tinalipo. Ndipo ngati muchita zomwezo tidzayimabe ife mkukudzudzulani. Ndi adandiuza kuti ufulu samenyera moyo wako onse munthu ameneyo. Uninyengereratu. You cannot be a freedom fighter forever. Simungamenyera ufulu mpaka lekale, ndi namuza kuti ngati ufulu sunapezeke tidzakhala tikumenyera kaya nkukalamba tidzakalamba tikumenyabe kufikira ufulu utapezeka. Izi ndikuyankhulani chifukwa lero ndifuna ndikumasuleni kuti anthu ife tidzitsata chione chokhachokha tikamachita zinthu. Tidzitsate ndondomeko tikamachita zinthu. Izi ndikuziyankhula chifukwa sizingatheke kuti ngati ukuona kuti awanasapota ndiye sakukwaniritsa, usasiye kudzudzulako, usasiye kuyankhula chifukwa choti ndalowetsa ndi ife ndiye tiye ndikhale chete. Ayi, alipo ambiri pakati pathu amafuna kuti ndikankhe chinthu chikalowe, chikakalowa mmene mujangu kukatseka pakamwa. Akadzatero mudzadziwa kuti achita kutsekedwa pakamwa ndi banzi kapena imvulope ya khakhe. Komanso alibe chikondi ndi chisomo ndi dziko lawo, chifukwa chenji ndi kusintha meti manena kudya pa 2019 sikunali kuti ine ndilemere, ine ndidye, koma dziko lilemere, amalawi aulemere, chitu kukuchipezeka paliponse osati chosankha. Ndikupatsani tsanzo lero akuti a president chakwera anapita ku America akasaina ndime yachiwiri ya Millennium kuti chani MCC Millennium Compact chani commission kaya cooperation. Ndalama zinazi kubwera zimene zikuyangana misewu inayi dziko la Malawi. Poyankhula apo mandale akuti kumene kumalimidwa zinthu tikakonze misewu kumeneko, kodi fuso loti dera liti kumalawi mesi kumalibe chimanga? Ndi dera liti kumalawi kumene kulibe ulimuli wonse. Dziko la Malawi paliponse pali minda, chimanga, chinangwa, mbatata, mtedza, nyemba. Songeza kuti nsewu usakhale wosankha. Ngati pali boma lothandiza, ndipo ngati boma likufuna chitukuko, lipite paliponse mdziko la Malawi likamwaze misewu, chifukwa dera lili lonse kuli ulimi. Kwathu ku Blantyre dera limene chimanga kapena ndi ulimi umavuta ndi Blantyre Rural West, Chileka, lunzu dziwe mombo khombwe chikowa kunthembwe kuntaja kumene kuti uli mu mavuta fomvula imavuta koma ngakhale uli mu mavuta timakololabe tsopano ngati nsewu ukupita mbali ya kwawo kwa chakwera mbali ina yake kuti uko osangana madera amenewa foso kumanena kuti kodi mukutipusitsa anthu fe chifukwa chani ndama zikuchita kusankha kuti mukalimense upakuti pakuti pakuti bwanji osazimwaza ndama zimenezi kuti mise imene kulibiratu ili ya mikwaso takita likachire gredi ikalambule dziko lonse osachita kusankha fua ngati mukusankha pamenepo mukuyang'ana kantundu kanu mukuyang'ana gulu lanu pokapempha chithandizo kulikonse osakanena kuti ufuna muthandizire apo pokhayo nkhani ya ulimi ndi dziko losamalawa ngakhale kulikoma amalima ndiye mbewu zawo ayenda nazo bwanji ngati tikuganiza kuti kangokonza nsewu apo ndi apo zimene zimafuna ndiziyamfotokoze kuti tikuyenera kukhala anthu achikondi ndi dziko lonse kuyambira kuchitipa mpaka kunsanje kuyambira kulikoma kuchizumulo mpaka kunchinji kuyambira kumkhotakota mpaka kumwanza tikonde dera lonse kuti kukhale zitikuko ndiye chilichonse mayangalima munthu kani mbatata kanchinangwa kani tomato kani mpiru athamanga nawo akagulitse kusenta kofunikirako dziko limene libe misewu silimatukuka ndiye malawi wathuno misewu kulibe ndipo ili chikuko chikutivuta koma mudzi adabwera kuti magali moto odula ndi amene ali mdziko la malawi kuposa dziko la South Africa chifukwa president wa dziko la South Africa gali moto amayendera ma BMW omwewo koma wa malawi amayendera yapamwamba kwambiri Lexus misewu yacheyo yochititsa manyazi ndiye timangofuna niyankhule zimenezo number one ndimafuna kuti mudziwe isi tili pressure group kagulu kokakamiza kuti zinthu zisinthe mdziko muno ndife tokha abungwe kapena gulu la muvi wochilungamo silidachoke pa tebulo pano takhala tili pano boma lapita mutakilire pampando mpaka lachoka takhala tili panobe mpaka achakwera alowa ndipo ngati achakwera anayamba kudzudzulidwa kuti akulakwitsa tidalife a muvi pa 31 July pamene amasankha nduna zawo zikaye zitatu kafolo adasankha chimwandu mpanda Felix Mulusu ndi ndaninso ena adasankha atatu kaye kafolo tidadzudzula kuti chifukwa chani simunaganizire tumkhala pa mpando bwanja mukumasankha monyema kachiwiri kudzudzula atadzasankha nduna zonse tidadzudzula kuti zapa banja zakumtundu dziko liyenda bwanji ndipo mwaiwala bwanji anthu amene akuthandiza kuti mfuke wamenepo iwo okonda malango ngaspati nditonse alansi anena kuti ayi koma timachitichita jela sakana tisankha ife ife sitimafuna kusankhidwa timangofuna malawi akhale wa blankete chilichonse chitikukuchifunditse dziko lonse ngati kuli kusankha maunduna apite madera onse kuti tikamachita kuti tikusinthadi dziko lokomera lonse lija pasakhale chigawo kapena boma lililonse lotsala kumbuyo tidadzudzula ndife kenako kome kumbwera HRDC mwa munyengerera kome ife sidanyengerere kusanyengerere kwathu kuti tayima pano sidachoke tikupitiliza kulangiza mukanatere 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 apa malakwa apa mukulakwitsa apa mukulakwitsa mukumbukira bwino pamene kumadzatuluka kumadzaphulika milandu yakatangale wakundama za COVID 5 billion inasowa kumene akandodo anachotsedwa nduna kubanja laka muzibanda kwa sunguko nawo kumaona ngati kuti achakwera afuna kuthetsa katangale osadziwa kuti inachiphimba mmaso kenako 17 billion pamene pake sidakhali chia tidakhali kunena kuti aa tachoka kudya chifukwa cha zomwezi inunso mukubwereza zomwezi takhala tikulangiza mutere 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 sadamve pamene ino amalawi mmati nzeruzi ndiye mukupereka koma nzeruzo zawina sangachite bwina nzeru zako umachita wekha bwanji mukhale chipani mpamene timathamanga thamanga kukhala chipani mmene takhala chipani mu sitikusiyaso kukhala chete siti ngatipo tilalembetsa tini masatifiketi ndiye tikhale chete iya pamene tikukonzekera zobwera pa ground pali ponsi pa meti lipo kani mtengo tigwile mchiti otandi za dziko lisinte. Kani pa mwala tikale pa mene po tigwile mchiti otandi za dziko lisinte. Kati li mndege chimozi mozi. Kati li mstima chimozi mozi. Kati li mnyanja nchele chimozi mozi. Chifuwa dali mba sejipa ni wazifukwa kuti lisinte dziko li. Mchifuwa jaga ife tikubwela. Ndenda yankula po maone na kutu ufulu mtu wangani tu. Ufulu kapena ntendele. Kapena chimasulu, chimasulu, amati chimasuko. Siji majita kupatsidwa. Muma jita kudzipatsanoka. Kudzimasula. Ndi kutenga ufumu. Kapena kutenga ufulu. Kuchita Holanda. Popanda kutela ufulu sunga. Bwere. Zimezi mafuro muzikumu kila Malawi. Ndi kwa mkule zifukwa. Lelo. Kutawa zaka 4. Kukutuluka antu anzeru chobano. Yaya chakwela lepela. Yaya. Karangale wachuluka. Kuma zaka 4 kudalibe mau ameneo fusiloti muna likuti chifuwe chani simu maona uti zikulapika badigira banje zaka 4 nchogolele uko ndadziku lache mwana ole mekiza makolo wache muntu uko ndadziku lache kapena muntu uko ndaboma lake aliankhule alijudzule ndipo aonetse kusakondwa kaya boma linchotse linchotse ndi kuti yaimirire pa chikondi cha dziko lachi. Koma dziko lathu lina mlandu ndikuza kuti omenya mafulu andale enieno ofunda kuti dzina ofuna dziko lili lisinte ndochepa. Ndochepa. Mwanthu 10 mwina alipo awiri kapena mmodzi. Ambiri ache ndoti tikadi kumenengo. Ndipo mene boma lijalamba kwa adietsa amatseka paka mapa. Mambo pa tebulo. Wasa wankuwa za kudia zini nkamu. Akamba na za kudia zini ndia madhavuluka anu kuti. Saa kuwende sabuna wa. Awa saa kuwende sabuna. Amalawi nkupusa kuma klopila antu wa menaji. Ndia pandi kunena kuti. Tebulo inu ndio majutsana. Wasa tichifuja uti nchipani nyandale. Kuma tichutsana mubongo mchifuwa ife. Yatu ni mindset change. Kugwini sanchito ubongo mozama. Chifuwa ndu ubongo mampangisa mtu kala ole mena. Ndubongo mwema mpangita mundu kalo sauka. Ndufono hili pa mlai mumvetete. Chima mpangita mundu kulemela, ndubongo. Kungu usinta maganizi. Chima mpangita mundu kalo sauka, ndubongo mweo. Po umavu wameleza kuti fengwa sauka basa, angu kombo, siri nga jiri jiri josu. Ndiye ndubongo, ndiye fende, tila sanga ubongo. Ndiye di magwisa nchito ubongo ntai zonsi. Kwa yangana, mo unika mbali zonsi. Amalawi, ndipofuna mumvetse mawawa. Kuyambira January 2021 magamaka. Kudzafika leroli lero. Wina aliense. Wana kutiboma lacha kwela. Dilole pera. Lale pera. Ndilaboza. Komaso la chinyengo. Wina aliense malako. Na amini. Saa kufuna kuwanya mbita cha kwele chifuata kudi yako ndalama. Amena malikunda dzikoli wadziwilatu kutiboma ila lepera. Ndiye vuto meti inalo lona kuti taima pampambani. Tipite kumanja, tipite kumanzere. Kumanzere yuku nkumetu uchokela. Tajita kutela kumanja wako. Tinali kudibibi yuku. Ndipo to onse tida kumudwa kuduku sigulibwino. Meti makumudwa mu sobo alo chipo. Bleda lo chipa. Mafura lo chipa. Kuma tana ukumudu wabe chifuwa zitimati sisi kuenda bwino. Talo wa ukumanja haku. Ndiye kumeta zaona kuti. Wala kumanzele kucha. Kuma ni mafura ndiguza ni za Malawi kuti. Kuti zoipa ziwiri. Munga zitsatire. Kuti njiraza. Nziwiri zoka basa. Kuti njira zina. Kuti njira zina. Ama ati. Ngati njira ziwiri zosisi zoopyo kutu mikango. Lowa ni nchire. Amalawi pafika hapa mpoti tulowe nchile. Tikatikulowa nchile osa tutenga zida kumenya nkondo. Kwa mkuti palibe miseo. Miseo yuili yo. Imeni yo ina kudutika yo. Ndiyo di ni mikango. Ndiye lowa ni mkwaso. Kwa mkafika umemupita. Mawanga menda bweta wene pakuti. Ufulu saa kita wapatidwa. Ufulu simu zalandira. Mma kita Holanda. Mma zipata noka. Mma kita Holanda. songa zakuti ngati nsewu wakumanja kuli mikango wakumanzere kuli mikango ndiye penza ni njira ina mulowe ntchire ngati misewu ina liyokhotana choncho pitani pakati pa ngati iliyopita kutsogolo kode khotani mpite kumanja mulowe ntchire koma ntchire mukadutsamo kwambiri mupangamo mpita mupangamo njira ikhala nsewu mukafika mukupita zimene za Malawi kumpoto muzimvetsetse pakati mumvetsetse kumawa mumvetsetse kumwera mumvetsetse ndikuwuzani mawu awa mosandikuyila kampeni koma ndikukuwuzani mwa mind change mwa ubongo kulibe chipani chilichonse lero chaima kufotokoza mistake yawo kuti ifeyo tili muta tinalephera pakuti 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 sanayankhulepo aliyense ndipo msonkhano umachitika lero la mungu apita mtali kasanayankhulepo kuti analakwa ziti ndipo akudzakonza ziti sanatero angonena kuti bono lache kuyalephera iwo abwera kudzapitiriza zimene amachita ndiye kupitiriza zopeza amchitazo zambiri zake zikhozokhala zimene kuzidziwa kale komanso ndiyankhule izi mmene chafikira chuma chimene achiwononga achabwera ndi atonse alansi mtsogoleri aliyense amene angabwera asakulonjezeni kuti ndama idzatsika idzakhala ndi mphamvu katundu wadzatsika kunama boma liyonso lingabwerero ngakhale lathu la muvi katundu adzakwera koma tikuyenera kupereka malire kuti tisiye katundu akukwera kuchoka pano fika pakuti kuti nthawi tikonze kuti dzabweze zinthu mboyo chuma chidzakhale mphamvu mitengo sidzakwerenso idzayima pene ilipo pa dzibwera mboyo ndipo bwera kwa mtengo sikulira kwache kungoyipatsa mphamvu ndalamayo kodi mungaipatsa bwanji mphamvu ndalama kuyipatsa mphamvu ndalama ndikupanga zichituchito zoti Malawi adzigulitsa zinthu zambiri kunja osanadzi kagula zinthu kwambiri kunja chifukwa vuto limene lili mdziko lathuna anthu andale opunzira osewa amadziwa kuti ndikaguliza kunja ku Japan magalimoto odula ku England magalimoto odula machini wa ku India ku China kodi ndalama yokagulira kumene kuti nayo mdziko muno ayi timakhupira fodi osutayo amati wakampope amati wachani timakhupira wabale koma ndi anthu angati pa dziko lapasi akusuta fodi wabale wakampope ochepa ndiponso dziko lapasi likuti afodi asagulitsidwe mavuto a dziko lathu ngoti zinthu zenizeni zoti zikatandutsa ndalamazo wandale amazipanira umu ndi amwenyache dziko kulisiya likusauka lidzikha ndalama panda mphamvu iyi mtsogoleri amene lero oti tintsate ndiwoti ndani amene akunena kuti tidzasintha ndipo tidzasintha bwanji choyambirira ndalama idzakhala bwanji ndi mphamvu chofunikira choyambirira nchoti tindi chani mdziko mwathu muno zoti kumayiko akunja akuzifuna ndiye ndingopatsani chitsanzo ziwiri mwala wa lutayo titania umene uli kukasiya uko ndi mwala wapamwamba kwambiri wa ndalama zambiri woti ungathe kusintha chuma cha dziko lokhalino kamodzi kuli mwala kuphalombe umene achisaulo chilimana akatsegulira sidamvepo lero kuti madola zalowa ngati mgodi umene uti sichifukwa china wandale anakuwapatira iye ndiye tenti ayang'ane achakwera ndi achilima ndi nduna zonse zawo kuti mwakaunti mwawo mdziko muno mkhale kunja kuyendama singati mupeza kuti nda amene iwo ali madola ambiri mapaunzi ambiri mayulo ambiri kufunika mtsogoleri dziko la Malawi nouti adzanene kuti zokolola zonse zogulitsa zipite kuboma ndipo kuboma kutiika waya wina asapisiriremo akapisirira apye tsiku limene pamene Malawi kwacha idzakhala ndi mphamvu shuga adzatsika petulo adzatsika chilichonse chidzatsika chifukwa ndalama yotayikweza koma ndifuna Malawi mutsegule maso muchenjere wanda aliyense akubwera lero kayanali mwala tonse alliance sakukuzani mistake imene wachita kumeneko kayanali mboma sakukuzani chimene chinachotsitsa mbomamo ndikuti akabwera adzatani sakunena ndiye tikamasekelera ndikuyimbira m'manja tiyambe takhala phe tigwiritse ntchito bubongo tidzifunse kuti chifukwa chani sifuwa tiyerekeze banja mamuna amamenya mkazayo kwambiri ngwa umbombo mkazi wanyanyala wapita kwawo ndi akwawo wamamuna ndi mamuna wapita kwa pepesa simukangalonjeze kuti pano ndidzigulo zakudya zambiri ndidzikuvekani zovala zambiri musanafotokoze kuti mukasiya kumenya kuja mukasiya umbombo uja mufotokoze kuti akwa mkazi amvetsetse kuti zona zakedi mukuvomeza kusinta mpamene akukuchikaza nga kuvomera kutenga nakaza koma kumaye kwathukuno pandale pa amalavi timakhanga togodo malombo ambwana kuti timafuna atisanga lathu andale osamba kaita mfuso mafuso kuti dzulo mnali mmenemo munachita kuchotsedwamo ndipo kuti muchotsedwe simunangochotsedwana nanu koma mmalephera zambiri mukudziwa kapena simukudziwa ekhayo mtsogolera amene adzakuzani ndikudziwa chimene chinandilephetsa chidzulo ndichi 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 ndiye tsopano pandifuna ndibwere ndidzadze konze zimene zija ndikuonjezera zabwino zina ameneyo mtsogolera mukamvotera amalawi koma ndikuzani mosakubisira DPP mpaka lero ikufotokoza kuti kalowa mboma sanapepese sanalape zimene anapangitsa kuti achoke mboma ndipo safuna kuzivomereza ndiye mudziwe izi kulowaso DPP tonsefe siti dzayankhula dzikonje zidzapitirira chifukwa safuna kuvomera kuti padzikonje pachasintha kubweraso mayakonga sipate mboma ndiye tidziwiretu kuti mabodza ati patsapanowa sadatha adinamizanso mene akuyankhulira pano kuti ndinapita ku America ndakatika chithumba Eisenhower nkukakamatire kuyankhula kwachi pajanapa pa Gamuzo International Airport abwana abwetsa anapita kunsuma abwetsa chithumba pamene au chithumba chisanamasulidwe tikumva kuti kuwache kugwetsedwanso ife tonse nkumachita lilililili kuimbira mmanja kodi kuwache kugwetsedwa izi kuchokera kunjazo akuziona ndani ndiye ngati atonse afuna kubweraso pampando aambe alapa kukuzani kuti tidakunamizani izi tidakunamizani izi tidakunamizani izi tidakunamizani izi koma tikufuna kuti tikonze pamenepo ndipo tayamba konza motere motere inu amalawi muvomereze kuti zona disi pamenepo pamene munganene kuti tikavotere koma ine tikuchita mantha chipani chatikuchita mantha kuti amalawi tapombonezeka tapusa ndikumaudzidwa bodza munthu onena kuti ndikholo akhazika mwana wache apa pampando mwana wanga pepa nkhaye ndili tate ako koma ndinakulakwira pakuti 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 ndipo ndikufuna chibale chathu chipitirirenso monga mwana wanga ndi sintha zimene zija ndidzitere 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 ndiye moyo walero mwana amanena kuti madalawa tinaphonyana koma tsopano pano ndakhulupire fa andipepesa kapena andiuza zimene analakwa akuzidziwa komati ndikuuzani izi ku DPP sakudziwa zimene analakwa chimene akunena nchonena kuti iwo sanaluze chisankho koma poti zipani zinachuluka uku ndi chifana wina alepera kufunsa kuti chinapangitsa kuti zipani zichuluke kunjani timalakwa pati mtsogolo ofuna kukonza dziko chipani chofuna kukonza dziko chivomere pamenepo ive amuvi senene kuti muvi koma nene ine Bantu Saunders Juma amene ndi mtsogolo wake nabwera kudzakuzana kuti Malawi tinkaona ngati tikachoka kundima kuja tibwera kowa koma tachoka kundima tabweraso mundima ndiye ine ngati Bantu Saunders Juma ndikupepesa kudziko kuti pepani pepani siti nadziwe achakwera anatiphusitsa tonse adatipatsa chiyembekezo adatipatsa chikhulupiriro koma akunama mundimamo ndipo titazindikira maonerezo yankhulo zathu mchifukwa chake ife kuyambira 2016 sidasiye kuyankhula ati kuyankhulabe tinali maenga tachoka tabwera movie pressure group lero ndife movie wachilungamo revolutionary party sidasiye tebulo ino ndiyachikhalire zimenezo ndimafuna Malawi tonse tidziziyang'ana lero pofuna ukavotera chisankho chikubweracho osakavota kuyang'ana chigawo kuti Bantu Saunders Juma amachoka kumwera ndiye ife akumwera tonse ndikamvotere iya Bantu Saunders Juma nini mfundo zanji Lazarus Chakwera ni mfundo zanji Atupele Muuza ni mfundo zanji Abambo Peter Mutalika ni mfundo zanji Bambo Nakhuma nini mfundo zanji Bambo Enoch Chihana nini mfundo zanji mtundu wanji Bambo Tumpale Nkandawire ali mfundo zanji. Chipani chine chanchiti Bambo Mbewe a David Mbewe ali ndi mfundo zanji. Tonsefe tiziwe mfundo zo ndeti zisadzule kuzipeta. Tikapeza kuti iyokha iyi mfundo ikuonekabe kanthu. Ndiye tonse ife Malawi ngati dziko lonse tikavotera ameneyo. Mosayang'ana nkhope yache. Mosayang'ana mabadwidwe ake. Mosayang'ana lilime lake kuti matani. Koma mfundozi ndipo ntchito ikhale omwe yang'anitsitsa kuti zimene amanena zija akazipangedi nchifukwa ika futi kuti pepani tikalondzalowa mboma choyambirira tikasintha malamulo tisanambiri chose tikasintha malamulo choyambirira tikakhazikitsa nyumba ya mafumu imene ilipo kale malamulo mu koma naizi zili tsankho andale anzathu ambuyo ikabwerenso ndipo mafumu akapatsidwa mphamvu kuti anuaka anthu ndinu ife ndi anthu andale zaka za 25 tikhozo chotsedwa tikhozo pitiriza koma nkhale tipitirize zaka za 210 koma inu mafumu nu mulibe zaka inuyo wanu mwana akamwalira mdzukulu wanu wabwera ikani inuyo mukamwalira mdzukulu wanu wabwera kapena ayi mwana wanu wabwera kala mfumu ndiye inuyo ndainuaka anthu si mmasintha pachifukwa izo mudzitiunika ifeyo tikalakwa tiyankhuleni chifukwa tisadikire dziko liwonongeke ngati pano panopa lero ngongole zokha ngongole dziko lathuli ife tidachita ulauli 2020 kuti mene akongolera atonse alliance bambo chakwera mene akongolera ndalama mboma pomafika 2025 idzakhala itafika 13 trillion lero oweruza nkhala okamba ounuka akauniuni anena kuti meti dzifika 2025 ngongole ikhala itafika yamwene ikufika chakuma 17 trillion chifukwa pakali panopa ili pa 2023 inali pa 13 trillion ndiye kwatsa badjeti imodzi ndi badjeti ilipo ine ndalama yene yakongola kuti iyende aonjezera zinthu zambiri mbiri mosangana ndi ndalama tizitenga kuti maconstituency akwandira ma 200 million constituency iliyonse ndi maconstituency wo aonjezere okha 229 foso lone na kuti kuti tsopano ndalama zomwe apatsa anthu amene tizitenga kuti ndizogulitsa a president chakwera amakhopera ndalama za chopereka za nchalichi kuti angavuta atani akamachoka kwawo kubwera nchalichi muno abwera nchopereka koma ili ndi dziko ili ndi dziko si chalichi mmalawi ene okhala nchochita kuti apereke msonkho komanso dziko palo likhale ndi zimene lili nazo ikugulitsa kunja kuti ndalama ilowe mdzikomo tsogolo amene sidampeze mpaka lero ndiye ndi nthawi yoti tonsefe tonsefe tizame ngati ufuna dziko lipromoke koma ngati ufuna tidzisosera bendalezi ndite ndidzingomva kumalulutira zamkutu fati ngati zamkutu ndikuti zamkutu bwanji tipereke chitsanzo cha banja banja makhalalo kale mkazi akuzunzike ndiye wapita kwawo wamanga wapita kuti mungamtengenso abwere kumene kuja mukampepese kaye zimene machitazi koma sakamulonjeza zina ankhoswe ndi amalume ake ndi makolo akane kuti ya tamani mwakonza kaye apa mukakonza bwanji pamene mwatsimikizire akuntundu kuchikazi mpamene mungawine mkazi abweranso koma kwathu kuno ndale sitimayang'ana pametere lakwa timapalumpa chifukwa amalawi mayinga ndikuyankha kwa chair dzulo pa interview ya exclusive anena kuti amalawi ndi vuto loyiwa la msanga abwerezanso mawu amene ndi mawu awo ndithu kuti tili ndi vuto loyiwa la msanga timayiwala mavuto amene takumana dzulo pofuna kuti tikomedwe nzalelo ndiye ine ndikanakupemphana amalawi kuti tisamayiwala tisayiwale chinatipangitso tikaike mbuso wa chalichi oti adzitibera lero kudali kutodwa kuti awa tivuta kwambiri tingwesa kutchalichi leronso tapeza tchalichi kutivutanso ndiye tine kuti ndibwere mbuyo iya dziko lino ndi anthu 20 miliyoni tulino dziko lino ndi anthu 20 miliyoni anzeru oti kumanena kuti timachedwa bwanji tikadayika amene wadzanalije tikanadziwa ifani ndikupatse mawuwa abingwa remage chipani cha okha ka 1994 imeneyo nga 1994 adawina mavoti awiri chisankho cha 1999 anawina mavoti 6 koma wina atadzaona kuti uyu akuoneka wanzeru uyu abakire munozi abingwa anachita zodabwitsa mpaka kudzawina pafupi 68% munthu oyamba kuwina kwambiri chifukwa chiona kuti mmodzi mkati mwathumu ali ndi nzeru chabe sitimangomuona kuti timpatse mpata nthawi ino tisayang'ane nkhope tentiyang'ane mfundo kodi mfundo izi nzochitika zingatheke ngati sizingatheke ndiye tisinthe yapo ndikuyankhula mawu aonena kuti ufulu simapatsidwa mmachita otenga ndayankhulanso pa mawu onena kuti wina wangana ndidzudzula kuti iwe sungakhale omenyera mafulu mpaka lekale khala pansi ndidamuyankha kuti pokhapokha dziko litasintha ndikuyankhula izi chifukwa 2018-2019 dziko la South Africa lidali ndi chimpwirikiti choti amalawi ambiri ndi onse obwera amachitidwa chipongwe ndipo ambiri amaphedwa kuotchedwa manyumba kulandira katundu wawo azimayi kumapezekedwa kukagona mmachalichi ife amuvi tidadzuka ndi kudzudzula boma la DPP kuti Mulindi ofisi ya Malawi chifuwa jani simu kutandiza anthu awa. Ajagwela atakaba mpando adanduza kuti tikupatse ntchito imene yotu chifuwa iya mbakale ukapitirize nawo zakuti ayi ndikatero ndo mundilipira fodi ndakupa tikhalize kene pa mpando po ndiye mundilipira sandipatse ntchito imene apatseni ena ine yanga ntchito ndikuyang'ana ine mugwira ntchito bwanji mukwanitsa ntchito yanga imene mawa mene nauza alikuyenda mene koma chodabwitsa lero nchona kuti boma la Chakwelali embassy ya Malawi ku South Africa sida sinthe kalikonse zimamachita a DPP yake zimene zichitika lero ndikuyankhula bwanja Malawi mdziko la South Africa abale athu achi Malawi afa pa ngozi yogwa nyumba nyumba imene mangidwa kumene yangu dilizika ndi a Malawi athu ngati si mwina 10 amwalira pamenepo news ya dziko lapansi mpaka Aljazira achita interview a Malawi amene apulumuka pamenepo koma embassy yathu sikudziwa mu South Africa mpaka ena ayimba kuti muimbireni Bantu Sanders Zuma ndi amene angachitepo kanthu pamene akonkhapo ndi anandiimbira ine ndafunsa kuti munapanga ripoti ku embassy akuti timayimba sati yanga 4 nawo zadikira ndiimba ine ndiye ndinayimbira high commissioner a South African embassy high commissioner a Malawi high commissioner ku South Africa ku Pretoria akunduza kuti ndili ku holiday ndi ku Malawi koma ndiye auza debit anga a Malawi zatenga masiku awiri 24 hours asanachite chilichonse aja nkuimbanso kuti sanatiyankhetu ine kuyambiranso amayi ati kodi amayi mese anthunu muli ku embase ntchito yanu kuyang'ana miyoyo ya anthu anu bwanji simukitapo kanthu ayi ndinayankhulatu ine tamene ndayankhulenso ndi ndinadzayankhula namayi nanse tembo anduna ona nkhani zakunja kuti tinkakwikani mboma munchoti musinthe zimene amuchita DPP bwanji mukubwerezanso zomwenso Mungu ndiye ndalama koma Malawi kunzunzika mu South Africa mpaka lero Malawi sindikhulupira ngati chithandizo chafika ku George koma tili ndi embassy high commission ku Pretoria ndiye tili ndi consulate mu Johannesburg ndikhulupiranso ku Cape Town tili ndi malo ena kuti timafikira ako a embassy mafikira ako nkhale ku Durban koma ku George a Malawi wathu mpaka lero sanandiye chithandizo maliro amene afunira abwerere ku Malawi amene amwalirawo akulephera kuti apeze mapepala kapena ndondomeko chifukwa boma la South Africa likuti tikudikira ku embassy kwanu atipatse ndondomeko ya mapepala kuti kupatseni ufulu woti mutenge maliro mkalire kwanu ndimafuna Chakwera ngati mukumva izi mudziwe kuti pamene mwalephera boma pamenepo chifukwa muchite chimodzimodzi zimene tidachotsera enaja ndipo inu muli wesi chifukwa inu munatiposita ive kuti chifukwa tisinthe zithu tonsefe akilini tidabwera kuthandizana osudziwa kuti mumatipusitsa ndiye lero embassy ya South Africa kungodyedwa ndalama chabe koma kuti agwire ntchito sagwira pamene embassy anzathu maiko ena amachita kufufusa kuti Malawi alipati unzina yao kuchita kuifusa alipati akamva kuti amangidwa amathamangako koma embassy yathu zoti imapita kulindera kukaona Malawi athu amene agwidwa opana masiku akupatsidwa zakudya zanji amasamaliro bwanji akonzeredwe njiranji osatheka mutithokoze ife amuvi dayankhula kuti bwanji osankhula ndi dziko ili kuti za ndege zimavuta chifukwa Malawi ngambira amene agwidwa tamakonzani basi dzi atenga anthu zamba kuchitika zimenezichi koma mukanena kumazitsata kuti zikuyenda bwanji lero ndi anthu afa ku George uko ku Western Cape mpaka lero boma sili kudziwa chilichonse koma tili ndi embassy maembassy awiri embassy yaikulu ndi consulate branch yache a Malawi athu lero akuzunzika mdziko la South Africa timasinthiranji boma ndayankhula pamene bomitu yosachepera 11 ndiye tikupita tsopano ku movie wa number 12 ndawudusaso umenewo chipire ku number 13 ndimafuna boma la tonse makamaka ndi nonse amene musapota boma la tonse mudziwe kunena kuti chimene chitachotsera a DPP ndapita mthalika mitengo iyi yotsika chuma be chikuyenda kobwino chidali choti timafuna ufulu ndi chisamaliro ngati nzika chifukwa adalekelera a DPP mene mwalekelera inu ati atonse alliance lero lietu amatonse alliance yalowa mboma ikulekelera mopo monjezera ndiyani mafani ndiyankhule mawu akuti achakwerani munthu oyipa mtima sakonda dzikoli chifukwa lero akupanga dalamono ngakuti amalawi abwererenso ku mdima wina munthu okonda dziko lake asalole kuti amalawi atikhabe mu mdima nthawi zonse mupange njira yotheka kuti tsiku lina tione kuwala ndiye ngati usiku utha umatula pansi kuti akuluakulu ine ndatula pansi tiye ntisankhe ena koma tizipita kutsogolo kowasakakamina kumenya anthu kunzunza anthu kuba ndalama kukongola kwambiri kuwapangitsa amalawi kuti adzibwereranso ku igupoto si chinthu cha nzeru dziko lisamakhala ngati mthumba mwa munthu kuti mukhoza kupisa mungapisire ndi anthu 20 million lero izi ndikuuzani kuti mudziwe bambo chagwera kuti mwalephera boma chifukwa embasi yanu yeni inapo South Africa kulephera kugwira ntchito ndiye sili kudziwa kuti chokhale embasi ndiyanu chifukwa pa international relations bo amati state ndi state ubale ndi akati state ndi state ndi anthu woti mwayang'anire mukulephera pati leroli tikumva maonena kuti chuma dziko lonse lapansi sichikuenda bwino ndiye kumalawi kuno sitingayende sobwino iyo ndi yankho imene akuyankha anzathu osintha magolowa amene achoka chipani china golowa chipani china akuti ndi mmene chuma chikuyendera pa dziko lonse lapansi ndiye mafuna mupite ku Zambia mupite ku Tanzania mavuto aza chuma alipo akutulutsako ndege zatsopano akutulutsako mastima a bullet ajanka nena achili maja mdziko la Tanzania mavuto ali chikhalire COVID masaikoloniwa El Nino yu matenda mtundu wanja aliko koma anzathuwo akutukuka kuti mavuto angubwere fetoka dziko mu nimafundi kudzudzulani amene mukumayankhula madzera mfuno fomene ni madzera mfuno iye aiti mbetsetse chuma cha Vodafone cha dziko lapasi iye ndikuti kumene akugula sugar 4000 ku Zambia akugula sugar 4000 ku Tanzania akugula sugar 4000 ku South Africa akugula sugar 4000 ngakhale pa Zimbabwe pomwepa pamene chuma chavuta akugula sugar 4000 ndiye tikamayikira kumboyo tidzidziwa kuti mmimba mwanga umu ndidya lero koma nanga dziko likhala bwanji poyankhula tiye ntidziyang'ana dziko broader dziko lonse osangana mwanga mu mmimba popitira apo ndimafuna ndifotokoze izi dziko la Malawi li ndi chikhalidwe chimene amalawi ndimafuna kuti tichiyang'ane lero dziko lathu likulephera kutukuka chifukwa choti timakhulupirira kuti kusintha ndale ndi kusintha anthuwo amene ali mmenemu amene amadyerera tiyike mwena adyereremo titikanachotsa kamtima kameneka tikanachotsa kamtima kameneko ndiye kuti dziko likanasi aliyense lero anakhulupirira ubatizo umene kuti ADPP amene alowa adye ADPPwo akadzalowa ATONS Alliance adye ndi ATONS Alliance kukabweranso kandi a Ford kandi a movie adzadye ndi a moviewo kodi mboma ndi phwando lakakowa kodi mboma ndi kusadaka kodi mukadye ndi amalawi pokasankha tentisankha munthu amene akukana kuti mboma simokadya mboma ndi mokatumikira kugwiritsa ntchito msonkho wanuwo kuti ugwire ntchito ya nsewu ya mankhwala ya zipatala ya maphunziro komanso yokweza chuma cha dziko msonkho wanu ugwire ntchito imene kuti upindulire ino amalawi koma kwa zaka 60 ndale zathu zimalemeretsa anthu akukhala ndale ndiye ife tazolowera chifukwa timafatidzika anyambira atigayireko ka envelope pang'ono atiponyera atinyetse atinyemere ka 5000 koma iwo aja akusunga ali ndalama ku Dubai ali ndalama ku America ali ndalama ku South Africa ali ndalama ku Mauritius ndalama zakezo ndi msonkho wanu akukubelani inuwo choyipa akukongolani kuyipa nkukusirani inuyo chipsinjo pa khosipa cha ndalama zokwana 13 trillion achakwera kamachoka pa mboma mo ngongole imene aisiya asiyira ife amalawi ife mtsogolera atabwereyonso adzabwera adzakongolenso asiyira amalawi ife ndiye dziko lingukhala pa tcheni fusemeni fuendi fuse number 21 nali mchifuwa chani dziko lathu li boma lilonse ngabwere makhala likulowa pansi popanda tsiku loti boma ilamba tsopano boma likuoneka kuti upita kumwamba likutukuka dziko likukwera chifukwa chani mavotedwe atufe tidayika mwa mwambo mwachikhalidwe kuti amene angakhale mboma ndiyawo achimama John chimodzi kukalowa nkukalemera akamange manyumba apa mwamba amene sanaloti kuti atakhala dziko lathu lifuna kukhala mtsogoleri oti zaboma zankati za maboma samankhudza kuti afuna kumanga chinyumba chapamwamba kukhombwe koma akhale munthu onena kuti mmene akhalira anthu khombwe kuno tidzikhala chimodzimodzi tonse chakudya tendika pati pabankeka tidye tonse amene tsogoleri amene kufuna amene ndiye kuti chilichonse chobwera chiwina alisadzapindula koma maboma onse 6 abwera ngoti amadzilemeretsa okha mudzapeza kuti tsogoleri aliyense amene wakhala pampando simudzamva kuti ngosauka kapena kuti sanapange chani kuti tiafukule tipeza kuti ali mabizinesi maiko osiyanasiyana sadzasauka moyo wawo wonse mpaka dzidzukulu namba 12 ndiye ife lero timati ndikudziwa kuti nkhani tikuyankhula sizimveka tikuyenera kukhazikitsa bungwe kapena department ya yofufuza kuti kodi moyo wawo akudya bwanji akukhala bwanji jamati lifestyle audit achakwera savomera zimenezo ndipo sangavomere koma boma anthu aife tidzakhazikitsa lifestyle audit department yapayokha yomayangana kuti asandazume malowa amavala ma t-shirt awa blue akhosi lozungulira apa mmene alowa mmenemo mashati awo ngolemba bantu sandasizuma apa ndalama zake azitenga kuti department imene ndiunguze ine ndili pa mpando pompo akandipeza kuti ndatenga msonkho wa malawi akandinenera kwa mafumu andiita anditse kuti ndibwerani mbuyo chokanipo mabwera kudzapa nchifati kuti malamulo tikasungunule asamwikire kumbuyo wakuba leroli pali mphekesera zondera nduna za chuma bambo chithola banda adali chonchi kuti afike ku bankrupt kuti apsa alibe chichonse koma lero bambo chithola bandawo akuti magali motoka amene alimbetsa mdzina wa mwana wawo 20 chakuti ali ndi maloji kuti ali ndi cha nyumba kuti amanga nyumba kuti ena akuti amanga nyumba yoti galimoto imapita mkatimo ndi chine inyamule ikapite mwamba akakwere mema kalowe mchipinda boma lake lachakwera li mdziko lino losauka musanalowe mboma ndalama munene azoti mukanamanga nyumba imene tikudzoti achakwera sapanga koma dziko lathu ili likufunika lifestyle audit pakati pano lero tikunena pano pakhale department ya lifestyle audit afufuzidwe achakwera muna nyumba ku area 6 pano muli nyumba zingati munali ndalama zomwe munapanga declare mwakuti lero mwalo wamwe zingati sala yanu inali bwanji zina mwazitenga kuti aulule achea a president akale bambo kubakiri muza afotokoza dzulo kuti ine ndalama zimene amandimba nazo mlandu wa bingu zinali pankhani ya ndale chifukwa ndalama zimene sinalandire ngati boma nalandira ngati bakiri muzi chokera ku Gaddafi kuvomereza ndiye kuba kuli pati pamenepo tifuna mtsogoleri aliyense adzifotokoza lamawe kumene ndinalowerako za boma andipatsa ndizi koma zanga ina andipatsa ndizi ndiye nzambiri ndifuna ndinyemeko ndike kufanani ndilipo ndi banja langa tipo anthu 5 okha koma malawi ulipo 20 million ndiye ndinyemeko chifukwa ndakapeza mpata wa foja voti yanu ndiye ndinyemeko pang'ono ndike kubomako kakang'onoka kotere ndikuti ndikamange nyumba kukhombweko tifuna mtsogoleri otero akhale otseguka openness koma achakwera sangankhule zimenezo achili masankhule zimenezo nduna zawo ndiye ndamene akunena kuti chakwera mpaka 2030 o chifukwa ali ndi maloji msalimamu mblantaimu mulilongwemu munzuzumu ku Santon City kwamanga agulo manyumba ndiye sangafune chakwera achokefa apezapo bo lobera po ndalama amalawi ngatifuwa tipumutsa dziko lathu ngatifuwa tipumutsa tiye ndithu tikhazikitse malamulo okhwima kwa munthu wa ndale osati kwa nzika kwa munthu wa ndale ndiye ife podziwa kuti ndife anthu pakamba pamadya mchere ndi shuga tikhoza kunama nchifati kuchoyambiredzeka nyumba ya mafumu fo mafumu simungasere nawo amfumu mbelo amfumu kiungu amfumu magomani amfumu nyambi amfumu lundu amfumu kapeni amfumu anga gumtaja simungachirie dzibwana akuzani kuti iwe ndakhala pampando pakale iwe pasi unosanabwere ndipo usanabadwe ndi usadikire masewera mtundu wangu kuzunzika sangapangidwe simungapatse envelope ngati akuona kuti dziko likuwonongeka ndipo mafumu akakhazikitswa akapatsidwa nyumbayi misewu ikafikira m'midzi chifukwa lero misewu sikufika kufika kundale kumene kuchoka anduna kumene kungopita nseu koma mfumu ikangolowa mnyumba ya mala madzana kuti kwathu ine thakira idzika lima. Number 22. Bungwe la zisankho la ma electoral commission lakhazikitsana nomiko za malamulo ake achisankho chikubwerachi. Malamulo limodzi ndi lamulo lokera kumboyo mbava. Anena kuti aliyense amene anganene muna mizira nzache zithu adzimbidwa mulandu ndipo akakhala kunende zaka 10 kapena akalipira 10 million kapena kulipira 10 million kukaso kunende zaka 10. Malamulo amenewa ifeti kuti ndi opusa achokepo. Malamulo opusitsa dziko, malamulo okome oyikira kumbuyo mbava. Panthawi ya kampeni munthu amene kuyankhula amene angathere bola asatukwane. Mukananena kuti malamulo aletsedwa kuti wina wandale asatukwane wandale nzake zikanamveka. Koma kunyoza, kuwulula ndi kupelewera kwa munthu si zinthu zoti zichotsedwe pa malamulo kuti ukhale ngati mlandu ya ndiye mufuna kuti chisankho kawina achakwera okhatu. Ife ngati chipani tikutsutsana ndi malamulo amenewo. Pa chisankho pamene pauchitika chisankho pamakhala kuyankhula kulikonse bola munthu asatukwane munthu nzake. Pa chizungu tisadiye kuti tisachite personalize. Koma ngati kuli kuyankhula mfundo ndiye kuti uyankhule zili zonse. Koma tikuzoti mwachita izidala chifukwa kuti muzoti achakwera ni milandu ya kuba ndi zunisata. Achite mali milandu ya kuba ndi zunisata. Ndiye pakuti iwo akhululuka kuti milandu tikuisiya mufuna monene kuti paka mpeni sedzayika mekhali mene mudzayike ngati milandu. Ndiye ife ameki bambo chifundo kachale kuti zimene zizokha muchotse ngati mufuna chisankho chikhale cha mtendere. Malamulo amene muchotse ikani malamulo onena kuti wandale asatukwane wandale nzake. Imezo ndiye zomveka fundu umuntu. Koma kuyankhula mfundo ayankhule mene angathere munthu. Ife tikutero ndipo tikhulupirira zipani zine zivomereza nave kuti malamulo amene akusinthidwa. Number 25. Boma bunge la World Bank latulusa chikata chawo dzulo, atatulusa chikata cha china mwezi wa 8. Mwezi wa 8 atatulusa chikata chona tumphawi ndi kwa mayi muno. Ma anthu 100 ali onse, anthu 71 ngosauka kwambiri ndipo asauka kwambiri zaka 4 zapitazi. Leronso atulusa ripoti lawo lina lili pa nyuzi ya dzana ndikhulupirira yonena kuti amalawi asauka kwambiri pansi pa boma la chakwera muzaka 4 zapitazi. Chuma chimene anali nacho chatha. Tina tosimana nali nato alibe pera ngokhala ngati ndithu zilombo za mtchire ali pa umphawi. Funso limene mmalawi saudzifunsa unaonena kuti kodi mesaji akwera amene achakwe chilimo amene amabwera amanena kuti adzasintha zinthu nanga kusintha kuli pati? Umphawi kuti uchita upitilira pitilirabe usintha kuli pati? Zimenezo zimene timafuna kuti amalawi tizifunse. Ndiye ndimafuna ndifute ndifotokoze izi ndale za dziko lathu lino tigwiritse ntchito ndale za Adolf Hitler zoti muikudzule nkhukuyo mapiko ujeni ubweya amati chani nye ujeni manga nthenga muzikudzule itsale nyama nyama kuti sauluke 1 sathawe 2 itikhala pompa pansi pa Adolf Hitler. Ndiye ndale za dziko lathu lino kuti achakwera amasaukitsa anthu dziko apita mthali amasaukitsa anthu dziko ncholenga choti dzika apembedza iwo akhale ngati mulungu. Pokhapokha titasintha ndale zimenezi malawi apita kutsogolo. Koma ngati upanda kusintha amenepo tikhala ngati nkhuku zokudzulidwa nthenga. Popitiliza ndipo maliza mafuna ndiyankhule mawu awa kuti pokhapokha titasintha ndale za dziko lathu lino kuti wandale asalowe mboma ncholenga kuti akalemere iye koma akalemeretse dziko nakapeza ndondomeko ndi njira zoti dziko lidituguke pamene dziko lingadzatukukire. Ndi amalawi chikhaliro chonena kuti koma audyeni ndi audyeni amadziwa boma ngati sisintha pamenepo malawi uyu tifa tonse tisanane kusintha pamene anzathu ku Zambia mmoyo mwawo akuona kusinthako. Ku Zambia mmoyo mwawo akuona kusinthako. Maiko a Mozambique mmoyo mwawo akuona kusinthako. Ife sitidzaona kusintha dzingoona kusintha kwa anthu andale akulemera manyumba pamwamba ife tili osaukabe. Mawango omaliza ndi otere zirindi perjik zirindi nungada nogo vota kuti chisanko chimechi kubwerachi chikale choyamba ndicho malisa kukasamba mmanja kuti ifeza chibwana za andali tasiya tukufuna dziko tupite kutsogolo ndiye osapita kumanzere osapita kumanja tiyendirowe ntchire koma tikudziwa tikafika kutsogolo munali ndine Bantu Sanders Juma mtsogolo wachipani chatsopano cha muvu wachilungamo cha mkuntho cha napolo cha revolution zikombo kwambiri. Fellow citizens, let me say monire monire, matandala uli, muli uli, mawuli, muli uli. Madogelatani mosalewa. Before I go further, we have one of our people that listens to us with a question. The government collects a lot of tax and they borrow a lot. As we speak, there's a lot of money totaling to 13 trillion. What is the government of number 7, in this case your government, going to do in order to balance the budget? Let me answer that question before I proceed. In our government, first of all, we are going to use or to spend within our means, meaning that the taxes we collect from citizens or for companies or whatever we collect, 80% must go for development. Development in the sense that 50% produce more for sale, for export. And we are going to use 20% for salaries or for consumables. One, we are going to make sure that government expenditure, such as allowances, useless conferences, and useless trips are curtailed. We are going to use what we call civilian system of government, whereby a president will not be escorted, president will not be going to a conference whereby all ministers must follow. We want to run a government as a civilian system. And this 50% is going to be aimed at developing our nation, because IMF in the past and World Bank have mistakenly instructed African governments and other poor countries that a government is not a businessman. It is just a facilitator. And we in our movie, in our revolution, we differ. That's not true. A government should be a businessman by producing more for export. Because a government must make sure that it stabilizes the economy, the foreign exchange, and by doing so, we need to be a very good businessman. How? Government must have companies. And while providing companies, we are also providing service to our people. One, we have to have a national transport system with a fair price, a fair fare, that we know our people in the villages will be able to afford. But at the same time, government must make profit. All state-owned companies will have to be forced to make profit, but not depriving citizens. And we are going to inject more energy or more financial resources in energy sector. That is producing more power and making sure that that power is injected into the mining, tourism, fishing, and water utilities, so that we can export a lot and collect more dollars. and stabilize our currency so that the inflation must come down. That is what our government is going to do, among others, because we've got many programs that we want to do to make sure that this country transforms within 18 months. I think I've answered that question. Now we can go further. Fellow citizens, today is Sunday. It's a Mother's Day in the world. Let me wish all our parents, our mothers in the world, happy Mother's Day. And for special women of movie OLM, I want to wish you a special day on this day as you keep on nurturing, mothering Muvo Chirungamo Revolutionary Party and all Malawians. Fellow citizens, the topic of the day is freedom or independence cannot and will not be given, but it can only be taken. Malawi's liberation must be taken. It will never be given. We should not expect that Malagonga's party and Tonsi Alliance will just give us our freedom or our government. No. We'll have to take it. And how do we do that? By making sure that we sensitize ourselves, build our capacity, make sure that we civically educate one another to know the importance of how to get our freedom into our hands. So that's the topic of today. Fellow citizens, I've greeted you all, and I also, I think, greet all of you in the diaspora. I want to start by saying something that happened in 2020. Someone in this year, immediately after President Lazarus Chakwera and Tonsi Alliance government came into power, told me that you cannot forever be a freedom fighter. I'm sure this person expected me to put all my boots down, to put my gloves down, and wait. In my response, I told this person that only if and when freedom and independence are truly attained, that is the only day I will stop being a freedom fighter. Then he asked me further, what do you mean? I said, I want to be sure that President Chakwera is able to give us our liberation. I want to be sure that President Chakwera has come to give us our freedom. But as per my word, President Chakwera has not done that. We are still in ransom, hostage, and our freedom is still in their hands. So we have to continue fighting as long as we get our freedom and independence back. Number one, excuse me, this was the time, and immediately after President Chakwera had appointed his first cabinet that comprised of family members. That was something that made this young guy to tell me that you cannot continue being a freedom fighter forever. Because I argued, as Muvo Chirungamo Pressure Group, that this is already a bad sign, a bad signal, that this government is not going to deliver. Because it's appointing family members to be in the cabinet. How are you going to have a hot debate when a wife and husband is here as ministers? As a cousin, brother, and uncle, are they in the cabinet chamber? How are you going to have a hot debate? You can't. We said like this in 2020, and today, it is like a prophecy that has come to pass. The cabinet has made decisions that are all erroneous, mistakings, and wrong decisions. Today, Tonsi Alliance government has failed completely. If it was other countries, it would have collapsed a long time ago. If you remember, when we were Movie Pressure Group, we stood clear and open. We condemned all the activities that President Chakwera and Tonsi Alliance government were doing. And this scared them. Because they said, if you continue talking, we'll look like we don't know what to do. Which it was true. And it's true. It has been proved that they don't know what they're doing. Because whatever we were telling them, if they had followed, this government could be a fantastic government. Could be a better, excellent government. But they did not listen. So they have proved that they wanted me to keep quiet because they knew that they would be seen, exposed, which has happened today. I'm bringing this topic because some people are comparing our revolution with many people, many political parties and groups that rose and are rising thereafter and now. We are the only political party, we are the only group, we are the only freedom fighter that never stood aside. We have been there, we were there, we are here. We never relented. Because we knew that if there is no dogs, there will be no checks and balances. And we have done that with President Chakwera. Unfortunately, many Malawians did not believe. Now I think it's when they understand. Number four. A month later, in December of 2020, a case of corruption blanketed the entire cabinet. That also touched on the leader of opposition, Konrad Nakuma, then involving COVID funds. If you remember, after we complained about the cabinet appointment, immediately after the appointment, COVID funds got embezzled by the cabinet, including leader of opposition. Why? Because it was family cabinet. They discussed one thing, let's steal. There was nobody to argue. It was a family business. Number five, as early as January 2021, we heard that each and every minister in that cabinet were doing as he or they pleased, capturing the presidential directives. Because it's a family thing, nobody will listen. And you know, in the cabinet, there's a caucus. If five people agree on something, the president's got no power. We all know that President Chakwera did this out of sheer shame because the little culprits could not be touched. That's why he fired Minister Kandodo. If you remember, he did this out of sheer shame because the world was watching and we were always on his neck every day. Number six, Muvachi Rungamo Pressure Group did not go to bed. Did not go to golf club. We didn't go to bar or relax when Tosa Alliance got into the government. We were on this table. We are in this table. We have been on this table. And we are going to be on this table because now we are political party. Number seven, I want to tell you this, fellow Malawians. Job offers were presented, but our response was one that we cannot take positions when we are not truly sure that freedom has indeed been taken. I want to repeat, job offers were given. We are offered jobs. I was offered to be a high commissioner in South Africa because of the job that I've been doing in that country, helping my fellow friends, fellow Malawians. But I said we cannot be given appointments until we are sure that that freedom that we fought so hard has been reclaimed, restored into our hands. This is where the word, you cannot be a freedom fighter forever, came. One guy said because of that word, because of my response. Number eight, we were offered a job at Malawi High Commission in South Africa due to our activeness over the welfare of Malawians facing hardships and not helped when they need assistance from their government. Number nine, I'm bringing this topic today because in South Africa today, Malawians of unknown number have died in the Western Cape province in the city or town of George, where a building collapsed. Many Africans that were working there and are victims in this tragedy have found help from their respective embassies in South Africa. Only Malawi has not shown any sign of response to help our people that are victims, some that have survived and others that have died. As I speak to you, someone who know my job that I did in 2018, 2019, called me that, listen, we have a situation here. Our friends have died in the collapsed building and we don't know what to do. Home Affairs here, they cannot give us documents to repatriate the bodies to Malawi until our embassy responds. Can you do something? I had to call the High Commissioner herself in South Africa. She said she's in Malawi on holiday. I said, we have a situation, our people are underground, they need support as I speak. She said, let me talk to my deputy. And you know what? It took 24, if not 48 hours for that action, for that communication to take place. Until they called back. Juma, please, are you going to help or what? I said, hold on. I had to even text the Minister of Foreign Affairs, Madam Nancy Tembo, saying, you people, we put you in the government because we wanted to get rid of the past government. They were not doing anything in embassies, only stealing and selling liqua using diplomatic immunity. Now you're doing the same. We have our people underground. They need support and help. The minister did not respond. The High Commissioner responded that, let me push again. It's only yesterday when I heard that they said There were no planes in South Africa. So they are still waiting for a plane that will go there. And they might be there yesterday afternoon or today afternoon. I'm not sure whether they arrived there in South Africa. Malawi Embassy, Malawi High Commission. Under Atos Alliance, embassies and high commissions are worse more than DPP time. Because today in embassies, they are only family members, friends, colleagues, minions, and subordinates. So we cannot expect any action. We are in the same situation that we were under DPP, or worse. Fellow Malawis, we changed leadership and government because we wanted service inside and outside Malawi. Alas, it is the same or worse now. Number 14. We deplored the sudden weather, the sudden death of former President Peter Mutharika, bodyguard. If you remember, we deplored that no, the bodyguard of the president, former president, is too rich, is extravagantly rich. We deplored that. Including Tonse Alliance government, President Jawera, Vice President Saulos Chilima, the ministers, they were saying, no, no, a bodyguard cannot be rich like that. That's what we did. But I want to tell you that Tonse Alliance was lying. Because today, Tonse Alliance ministers cannot be plucked. Minister of Finance, Mr. Jutiola Banda, was nearly declared bankrupt because of whatever he was, wherever he was working. In the NGO, he had nothing. Today we are told. Today we are told that he owns luxury vehicles over a number of 20 to 24, registered in his daughter. And he is a millionaire who spreads and circulates and distributes money. 80 million, 20 million, wherever he go. President Chagwera cannot even question his minister as to where the money is coming from. Someone who was near bankrupt when he was out of government. This is why in Muva Shirungamo we are calling for an establishment of a lifestyle audit department. We know it will not work because if we do that, that means President Chagwera is shooting himself on the foot. Because once we do that, many people are going to be exposed. That they had houses in Area 43, Area 6. Now they have houses in Salima, guest houses everywhere, houses outside the country. Yet, in 2019, their shoes had no heel down there. Their trousers were from Lunzu Market. For a country to change the trajectory, we need transformation. And what can change or bring this transformation is establishment of lifestyle audit. You see how I'm dressing now. I'm dressing the t-shirts of 8 rand. When I get into the government, I'm going to dress a t-shirt that is having my name here, my tag, designer t-shirts. You have a right to question, where did you get the money? Because when you were not a president, you were dressing like this. Now, what is it all of a sudden change? And this is why we in MUVI, we want to introduce a House of Senate. So that we give the chief more power. Because chiefs are not politicians. They are the owners of citizens. They will be able to probe us, do an inquest against us, and make sure that we explain how we run the government. Today we hear that there are lodges, guest houses, houses being bought, all built within 4 years by ministers. So there's no way this country can go further. Number 18. As the 14th political party in the country, we demand an institution called Lifestyle Audit Department. And we are forcing Malawians, because now we cannot ask Parliament. Parliament's mandate is ending in 2 weeks' time from now, and then we'll have no parliament in Malawi. So we are demanding from Law Society of Malawi, civil society organizations, and church organizations to probe and force that in Malawi we need to have a lifestyle department so that each and everyone can be probed how they got their wealth. President Jaguar and Vice President Saulos Chilima declared their wealth, their assets immediately after getting to power. They must be followed now. How much do they possess? How much wealth they have found compared to their salaries and allowances? That's how we can develop this country. Failing which, it's a dream. Number 19. We know and we are aware that President Lazarus Chakwera and his deputy Saul Shinme cannot attempt to do this because they too will be involved in the mess. And they'll be caught, so they cannot create that. You don't shoot yourself on the foot. Number 20. A president who can single-handedly withdraw a serious case of corruption of international concern, such as the case of Zunis Sadar being probed in the UK, cannot institute a lifestyle audit because he is aware the entire government will fall. That's why we are all hostaged as citizens, because the president is afraid. So once a president is afraid or is captured, we should not expect any development. This is why a corruption case has been withdrawn from the chambers of the courts, because this was going to trigger the fall of the president, which is very unfortunate. Number 20. The actions of SCB Director Matthew Zuma after her arrest, the appointment of DPP Director of Public Prosecutions, Mr. Chang Kagala, clearly shows that President Lazarus Chakwera and his government are not for transparency, not for accountability, not even for effectiveness. And we did a class last time. If you don't have transparency, if you don't have accountability, and if you're not effective, then you are not truthful and you cannot be a good government. Number 21. It's true what they say. An athlete will look fairer on the back of a donkey, because a donkey never runs. So if you're an athlete, you're riding on a donkey, you want to reach where you're going, and you want to be looked as an athlete. Martha Yuzuma is on top of the donkey, so she cannot travel within a speed. Because after Namdete police arrest, she was given a donkey to ride. And that's why we see no movement. Number 22. Malawi Electoral Commission is showing some signs that it is not an independent organization. One of the laws is a law that bars from free campaign that allows contesting parties to speak freely against those competing. Here, Malawi Electoral Commission has created or adopted a law to protect thieves and corrupt contestants in the campaign. Number 23. According to Menk, other political parties are barred, according to this law, not to speak or talk about the failures and faults of the incumbent government. That is why this law was created, to bar anybody to speak about the failures and faults of Tosalan's government. That's why. Number 24. Meg is aware that the coming campaign will be disastrous for Nagonga's party and UTM. So they have deliberately criminalized flesh blood. They have deliberately criminalized the freedom of new contestants so that they can save the face of the incumbent government. We see all these tricks, and we urge and demand that this law must be removed henceforth. Why? It is only in a campaign period when political parties are free to express themselves, to sell their programs against the others. So if you say we shouldn't talk about those of others, then how are we going to sell our programs against them? Don't make us all corrupt. We are not corrupted. We want Malawians to know the truth. So don't create laws that bars or shields thieves. Make, we beg you. We beg you to make sure you remove that law. If you could say there should be no personalization of politics by inserting names or each other, that could be understood. But don't say that we shouldn't decampaign others when they have failed. No, we can't. We have to. And I want to tell you this. The withdrawal of President Lazarus Chakwera on the case of Saul Shinme is not lawful. It is personal. By laws of Malawi, the case exists. And we heard that Anti-Corruption Bureau was ready to prosecute. But President Chakwera, due to his personal reasons, he said, no, let's withdraw. So should we not talk about this in campaign because we want to respect somebody's personal reasons? No. Judge Gajale, you need to revisit or review that law. Malawians are saying no to that law. We therefore demand, number 26, we therefore demand that that law must be repealed for the country to go back to its campaign clause, which empowers political contenders to speak their minds. If MEC had imposed the law against insults, we could understand, but not criminalize people exposing the truth. Number 27. For example, MEC want to defend Malakonge's partner at UTM on their Zuni Sadaa scandal because they know it will floor them. So MEC want to defend. So this clearly tells that the Malawi Electoral Commission is not a free institution. This is why we say we are pushing for a return to our IEC of 1994, Independent Electoral Commission. Not my Electoral Commission, because it is controlled by the government. And the elections are not supposed to be controlled by any government. It must be controlled by an independent body, because it is between the contestants. So Malakonge's party as a government cannot run elections. So we demand that we need to get back to our usual traditional means of elections with an independent body called Independent Electoral Commission to run free and fair elections, where these stupid laws will be removed. Number 28. World Bank has just released another statement in addition to the statement it released a month ago that Malawians are worse in poverty, hunger, and lifestyle compared to how they were 4 years ago. Another statement. The same World Bank that is giving President Jagwela money and Tons Alliance is always ululating and being happy, gyrating and gallivanting. The same organization said Malawians were better off 4 years ago. They are worse off 4 years later. And last month, they released another report which said poverty has increased and multiplied in Malawi, where 72 out of 100 people are poor. Or are the poorest? Let's look at it. Let's think about it. Poverty has increased, multiplied instead of being reduced. And we say government is doing well. The government is doing well when poverty is multiplying. In last month's statement, the other report said poverty has increased under Tons Alliance, and it stipulates that only 21 people can manage a menu, a food, a meal. 21 people out of 100. The rest cannot manage to get a meal. Number 29. According to the economic indicators of President Lazarus Chakwera, this is economic growth, let me say, when over 70 people in every 100 are living in abject poverty. To them, isn't Huangkaka, Richard Chimondobanda, these people, Uladi Musa, my brother, Coach Ken in Sonda, they said that is growth of an economy. Are you serious? 71 people living without a meal a day out of 100, and you say that that's economic growth? No. That is extreme poverty. Extreme poverty. Number 30. According to the people that are enjoying this corrupt government, they say these hardships are global, yet Zambia, Tanzania, Mozambique, food is available, affordable, and at low prices. And that includes South Africa, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Kenya, DRC, Angola. Food prices are down. It's only in Malawi where we buy sugar, a 1 kg, 4,000, other 6,000 kwacha. So you can't say that's economic growth indicator. That's nonsense. When it comes to development, let's go to Tanzania. Tanzania has just acquired a bullet train that Vice President Saulo Shima talked in rhetoric. Tanzania has made it. Today, Tanzania has a bullet train. Tanzania has acquired many planes, Air Tanzania. Yet in Malawi here, ever since we sold Air Malawi, we don't have a national airline. We don't have national transport system in the country, whether it's rail, road, or air. We don't have any. They are all private owned, and we are tenants. The land road is Ethiopia. And we say those are economic indicators of growth. Number 31. The biggest question is, Malawi is clocking 61 years. But every time we talk about poverty, we talk about suffering, we talk about underdevelopment. Every time, for 61 years. There's no day we elected a government that said, economically now we're growing up, development-wise we're pushing up, living standards have improved. No government. Why? The truth is, we have greedy leaders in this country who intentionally adopt impoverishing and poverty policies so that their importance must be relevant. I want the Malawians to listen this carefully. In this country, all the leaders we have are greedy people. They are very greedy. So they create poverty. They make laws that impoverish the nation so that their importance must look relevant. We should go always, kneel down on their feet and beg. They must give us 30,000, 5,000, 2,000. And we must live like slaves. They know that if Malawians are empowered economically, their corruption will be quickly tamed. That is the reason why. They want the country to remain poor so that their corruption cannot be exposed and cannot be stopped. Because people that are economically empowered will speak out with power. But poor people don't. You must know that governments of Malawi, they use Adolf Hitler philosophy, the Nazi philosophy, of defeathering the chicken so that it cannot feel warm or fly. That's the politician's philosophy in this country. They use Nazism philosophy. Remove all the feathers of a chicken and let it naked so that it can come back and cry in you for warmth and it cannot fly. That's what our politicians are doing, and we need to make sure we remove all of them. Number 32. President Lazarus Chakwera has just proved this. It is now a doctrine that when you are in power, you must impoverish, defeather your people so that they have to appease you and your government. You wonder that many Norwegian people, they cannot speak out. Malawians, let's sit down again. Let's think again. Many Norwegian people in this country are quiet. You know why? I'll tell you. Malawians have chosen appeasement out of their conscience. They have surrendered their consciousness in order to please the head of state. Because in this country, consciousness don't matter no more. Number 34. Fellow citizens, dignity and integrity are not for sale. You cannot sell your humility just because you want to appease someone who is in office for 5 years. That's the warning I'm giving you. Don't sell your dignity. Don't sell your integrity just because you want to appease one person who is in office or in power for only 5 years. Malawi is failing, number 35. Malawi is failing because economic events relies and depends on political favors. That's why our economy is falling each and every day, because politics controls our economy. I want to repeat that. Malawi is failing because economic veins relies and depends on political favors. The day business or economic sector will be left independently will be the day government will start to function properly and humanly. I'll give you examples. Number 36. Malawi's economy will not grow until the day politics stop meddling in the business sector. Because in Malawi, politicians, they meddle. Politics meddles in the business industry. How? Number 37. We are failing as a country because we have developed a lifestyle and a mentality where each and every government decides who must be doing business with state or government. This is one wave that is dragging this country down and dragging it behind or backward. Number 38. If you check in each and every government or political party in power, you will find thousands and thousands of briefcase companies registered that have got no offices, They do not pay tax or participate in social development. And these companies are created during 1 5-year term of one government. They have got no office. They are in the briefcase. And those are companies that government give contracts. We should know where our economy is falling. But these are companies obtaining huge contracts from government where capital and running costs are found or awarded by the government. It's a briefcase company, no office. So government must pay forward. It's like the person that wants service is the government. So the government is now appeasing the company by giving money. But politics say that, okay, let's give, because it's my son, I'll go and register a company. You don't need to have an office. You can have an office in your pocket or in the briefcase. But we are going to give you a contract of 7 billion. And out of 7 billion, we'll give you 5 billion to start off. Then you come to pay, to supply the goods. This is what has happened for all governments, making the economic industry of this country collapse. Because it's now politicized. There's no independence of the economy. So briefcase companies cannot grow an economy. You must know that. They only drag the resources of the nation into their pockets. No experience. No wonder we hear today that my electoral commission has hired a company in London that is dissolved. Someone said this country is bewitched. I beg to differ. Someone said the country is case. I beg to differ. But our activities looks like we are a case nation, but we are not. It's just greediness. Because there's a reason why. What is this thing that you learn in school called due diligence? How do you contract a company that doesn't exist or is dissolved? I want to ask a government, how do you find these briefcase companies? What about seeing those international companies that are open? No wonder. You withdraw with technical blame and go for a dormitory company to print our passports. This tells that this country is under siege. This country is captured by greedy politicians. I want to say this. Some politicians, number 33, some politicians who change goals Israel are in cahoots with Indians that have built luxury homes for them, on the promise that when their political party comes into power, they will give them contracts. Those are many politicians we have in this country. And some are even hitting themselves on the chest that me, everybody know me in this country, I can go to any party. When they go to another party, what they go for is just to offer or coerce the government to give contracts to those Indians who build them houses, who gave them envelopes, or those that maybe oil their lives. This is why we hear about change goals in this country, jumping the ship all the time, without looking at policies. Because one will wonder, people are going to my Congress to do what? Don't you see the mess that is there? And you still go there? No, it's because these are people that are connected with Indians in this country. So when they got into my Congress, they are going to tell President Jaguar that we can give a contract to Latif, Popat, Lambert, Dakula, Zuni Sattar, Zamia Karimu, Batata Wala, who give them? So the president said, no, come in. You have connection like that? Yeah, come in. Because it's a corrupt government. If you are a government that wants sanity, sincerity, you say no. There should be a department that must blouse due diligence. Is this company registered? Does it pay tax in their countries? Are they eligible? Are they capable to supply what we're looking for? That is the only time this country can develop. Number 34. Among the existing politicians, none has the heart or mentality to use their coercing knowledge to change the development trajectory of this country. No one. Everybody's got a mentality of corruption. Corruption, corruption. Number 35. This is why in Malawi history is only the patriots of the cabinet crisis. Can I repeat that? In the history of this country, patriots are only in 1964. That's when we had patriots. Because ministers say that we cannot condone the dictatorship of somebody coming from Ghana or America or somewhere. We want a nationalist government in Malawi. So if we cannot compromise, then we are getting out. And they got out. Oton Chirwa, Kanyamachume, Henry Chipembele, Masago Chipembele, Wile Chokani, Augustine Haribwanausi, and many on the list. Those were patriots. Today, and one more patriot is Bakir Mulusi. Bakir Mulusi was holding a high position in Malawi Congress Party. But after realizing that things were getting worse, he begged to excuse himself. He said, no, let me excuse myself and get out. And people thought he was going to be killed because he don't leave Kamusubanda. But Bakir Mulusi did it maturely and he went out. That is why Malawians said, we can only vote for him because he's the only patriotic person who saw that this is wrong, I can get out. But I want to say this, not today. Today, people go where worse is worse. Today, people go where corruption is too much. And when the corruption there is not working on their favor, that's when you hear them 4 years later, they say, no, I'm getting out. These people are bad. You realize this today. 4 years you were dining with them and you could not talk. You were part and parcel of the system that created corruption. Now you say you're out because you are no longer in the system. Fellow citizens, open your eyes. Open your eyes. Number 36. After that, the dignity of politics has vanished. What we see are politicians sticking into the government, even though there is debt and oppression of the people, only to come back when they are fired or removed from the cabinet or from the government or from the party. It's when you see them gallivanting with political noise against the very same government they served for years. Let's be careful. Number 37. Integrity and dignity have left the hearts and minds of many Malawians, particularly politicians. Only if we can reclaim our dignity and integrity back, shall we liberate this nation. Failing which, we won't make it. Number 38. In the revolutionary government under Muvuyo Chilungamo, we are coming to restore, reclaim, and instill dignity and integrity back. We are coming to infuse transparency, accountability, and effectiveness so that we throw in the dustbin the mentality of greed. That's the promise I give you, Malawians, from the Revolutionary Party. I'll repeat it. In the revolutionary government, under Muvuyo Chilungamo Revolutionary Party, we are coming in to restore, reclaim, and instill dignity and integrity back. We will, and are coming to infuse transparency, accountability, and effectiveness so that we throw in the dustbin the mentality of greed. We know with these disciplines, Malawi will climb the ladder of development and see robust economic growth. Only if we reclaim dignity and integrity. That's when we'll see robust economic growth and improved life standards of our people. Therefore, when you go to vote, don't go and vote for faces, for regions, for districts, for names. Go and vote for policies. You were with me, Bantu Sandra Juma. Have a great day. Let's meet again when something else comes. But I wanted to say something about my district, Blantyre. Blantyre is one district that is older, from 1876. And all of us in Blantyre, we are very transparent, honest, and tolerable. This is why each and every political party is free in our district to hold, conduct anything, rallies, demonstrations, debates, parades. Everyone is free because we are civilized. And I want to tell you, when we have a president from this district, Chitipa Kalonga, Nsanji Chikwawa, Mulanje Palombe, Likoma Chizumulu, nchinji kasungu nzimba nkatabe kotakota nchisi dowa lilongwe nchinji blantae mwanza neno zomba mangochi balaka liwonde machinga and diaspora. They are going to be civilized too, because we don't know politics of intolerance, we don't know politics of greed, and we are not corrupt. That's why in Blantyre we have Senas, Tumbukas, Lomwes, Yaos, and we appreciate that for Blantyre to be where it is, it is because of all the tribes. So we have no any right to conduct tribalism or to treat others as useless. In Blantyre, we treat each one and everyone as a Malawian. So fellow Malawians, when we have a president from Blantyre, that's civilization number one. When you have a president from Blantyre, that's development. When you have a president from Blantyre, that's economic growth. When you have a president from Blantyre, that's civilization and technology. Thank you very much. I already signed off. Have a great day. Happy birthday, mothers of Malawi. Happy birthday, mothers of Africa. Happy birthday, mothers of the world. We love you, because without you, there is no us. Thank you very much.